anzobulala namhlanje. Kodwa baya ngixokisela. Ndakusikisa ibutshari ndiqhawule uqhoqhoqo.
You've never been this late before.
Hi, dear Cosmo.
House master's orders.